mala moti mandi to na to de ga be lagane mar haatho to dikyo
Jai Ho!